tenga ifu nekuti harichagadzirwe zvekare pinza nari gri vanomhanya fast and furious kana kuti fast and furious kumango matisu majinias ndavaona vachiri curious mungavenga zvenyu asi munozviziva takagadzira mazita mungashora zvenyu
See you.